kazi nanjye mu muryango ni mwana
anga hano nguzanye muri no hotel ndafutemo imigabane
ugize ngwi
wumva ikintu cyose kubaza gihenze ubwire ngo byashize
okay ndanwa white wine
ndarukuye mu hembe
atapyo